ya wa ngatu fatwa wa fatwa ya tafsilia ane tayamu tatu matana ya de mori fa ma lo mo fa tayi tu o me lo tu le ver kun na samo po po le lo toi fali o la man mi le an fali pe po po le fali o la man mi le an fali o lo no vinga o le ala nga upu ma fu mai I kamuta ya la tu te fai le fali samo o le fali samoa ma tona fai fai mo mo lo fa vai a o mana fai le fa vai ya o le fa tu le o le po a o mana fa tu po ya na fai lo le fa le luma o lo no vima o le so tanga o le fa le luma o le fa le ma le fa vai o po ya la tu te tau fia le fa le ato o lo vima o tu o le asa sa le samoa o te fa tu se ina le fa vai le fa le I le tatu o nuk o la mana Ia, ona tui fōlele ia pō o pō ia ona wina o tō mātua. O tō mātua e pō o e whale. Ona e tau a runga o e whale, pō e whale a runga. Ia ona tātou a koe. Ona tātou ka pō inga lea na whāwai mea tātou tō ahu. O pō o e whale, e whāwhaso o ta ia le a inga o i lano e whāwai. Ma lea tua o tātou sa mā. O lona wina o le a koe, o le au tua le neiva yaso. Pou pou lo aima. Fa malosi ma tua, awa malosi ma tua, ola manuia tatu whanau. A ola manuia tatu whanau, ola no ima, e manuia umo tatu aima. The theme for the Samoa language week is strengthen the post of your house for all to thrive. The metaphor comes from the days when they feel the Samoan whale, they always start off the foundation of the house. If the foundation is strong, they'll be looking for the post, and the post have to be stronger. When the posts are put in the house, then you have the palerunga, which is the roofing. Those three things depicts the foundation being your own, it's your culture, it's your language. The post signifies the parents of your family, and the roofing, it simplifies why, you know, it